Tucheza kiwewe jo, tucheza ile form yetu.
Thank you. Mm-hmm.